ndaishuwawo kuti dai mbuya wangu wanga vari vapenyu taitodawo kubva kumba tichiti takananga kwagogo. Anyway, tinoti gogo, rest in peace. Tears may dry, but memories will never fade. Rest in peace, Febi Zuzi.